Thobela, ke nna Maidi, ka lena la o dimong ke nna ngaka Tlokgolo. Ke tlo bolela lena ka abalozi spirits, badimo ba metsing. Kopano ya ka le badimo ba metsing ba bitšang gore ke abalozi. O bona ka dipheta tse ke di apereng ke tšona tša abalozi spirits. So, ke tlo le botša gore na ke kopane le bona jwang, before ke kopana le bona o dirile jwang. Akere. So, ke ile ka lora di beats tše ke di lorile ka di 23 tša yona kgwedi e ya October. Ke bontšhitše tšona di beats as a se ke bontšhe bjalo ka ditoro tše normally ke bontšhwang tšona e ke bontšhwa di beats. Tše ke bontšhitše o ka re ke toro e ke tlo bontšhwa motho e ke tlo motho a sisang. So ebile o ka re ke snap so e tšwela 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 gona o ka re ke snap e fele ke tsošwe ke badimo. Bjalo e be ke ipotsa gore na aba e ra gore toro ye ya ka ke lorileng e ra goreng. Le gona dibese tše di khibidu le bošego e ka ba e le gore ke tša mang. Bjalo ke ile ka bolela le badimo ka botšiša gore na dibese tše di pheta tše le mpontšhang tšona tše di red and white tše di khibidu le bošego na e ka ba e le gore ke tša mang, ke tša eng, di ra goreng. Bjalo badimo ba rile monna ba re beng ba tšona dipheta tše ba tlo fihla mo go wena. Bjalo ka nnete ba fihlile beng ba dipheta tše ke abalozi. Bjalo ke tlo le botša gore kopano ya ka le abalozi ebile jwang and abalozi ke ba bone jwang and ke eng. Okay, bjalo o hlakana ka le abalozi ke hlakane le bona ka di 29 tša October ke nase ka Matshwanase 0014. Ke ile ka iswa spiritually akere metseng. Go fitlha ka mo ka mokgwa ba abalosi ba fitlhe mo nna ka gona a o a tshwana le ka mokgwa o ke tsebang badimo ba e le goreng a ba tsebe mo nna ba fitlha ka gona. Ke tlwaetse gore e ke tlotsiwa ke batho ba e leng gore a ke ba tsebe o fitlhe kuku o a phelang a mpontšha metlhobotlhobo e mengwe ya badimo. Bjale bona ba fitlhile go nna direct ba ntšea ka mokgwa o ke tšereng ka gona bo o ka re ke a utswiwa but ke tlo e tlhalosa ka morago gore e be le jwang. I'm just saying it like that because ke ka mokgwa e le goreng ke bone kare ke dilo tša sephiri tše, you understand. So anyway ka tšewa ka iswa gona mo metseng ka dirišwa dilo tše di dirwang. Bona ba bereka o a no bereka o tshwana le o ka re ke ba re keng badimo ba bangwe ba metse ba rora ke a tshwana bolela ka bona ka nke ba le bana. Okay, mandawe. Okay, ka mokgwa o ba dirileng ka ona mo tlhogong mo nna hei bona ba e dirile worse a kere hei ya bo le botlhoko ya spiritual a kere kerile e re thieletša tša badimo swantšhe re šomiše ditsebe tše e le goreng a re di šomiše ka mehla swantšhe re šomiše di-spiritual ears. Bjalo go hlakana gona mo ba dira tšona tše ba di dirileng mo tlhogong a kere e ba fetša e ba dira so ke a kwa gore motho a bolelang ke kuku o mongwe ke senkeng ke tlhakane le yena kuku o bolela seZulu gore ke tsebe gore o bolela seZulu ke kwile umntwanami like umntwanami sizokulungisa kahle umntwanami like that a se ke tlwe tše dingwe tše koko o be a di bolela so be a re mo nna re tlo lokisa gabotse ngwanaka a kere. So anyway ba dirile seo ba se dirang mo tlhogong ya ka ba fetša ba mpotša gore ke bona abalozi a kere e ba fetša ka tswa hona mo a kere ka tswa hona mo ka boela o ka re bjalo ka boela o ka tswa mo kore bo ka re ke trends in a way but ka tswa mo a kere e tsere nako gore ke tswe mo as well gore ke bule matlho ka tswa mo e ke tswa mo ke dutse o ka re ke dutse ke nako ma ke dutse o ka re ke dutse more than 30 minutes a kere e ke fetsa o tswa mo ba fitlha a kere wa fitlha kuku o yena o be a bolele nna mo so ke tlo bolele nna bjalo ka the way kuku o a boletseng le nna ka seZulu a kere ke seZulu ke tlo itlhalosa ka Sepedi bjalo ka gore be ke ngwala seZulu o ngwala ka seZulu ga o tshwane le o bolela ka seZulu so a ke kgone go ngwala seZulu botse so but ke tlo leka gore ke dire because be ke ngwala ka seZulu be ke leka o ngwala ka seZulu so kuku o ne a re mo nna tumediso ya gae e fitlhe like tlobola ka mokgobe bola ka ona yebo mtwanane ne ke sa tshe gore ke swanetse gore ke dumele le nna so o kare o dirile yebo mtwanane I think 4 times before kere yebo then a re yebo mtwanane kare yebo mtwanane yebo then a re sawubona mtwanane you know sawubona mtwanane ke continue ke ntse ke tswela pele kere yebo sawubona mtwanane yebo so a re thina sibalozi a kere uyasizwa mntwanami like warikwa ngwanaka kare siyakuvumela uthi siyakuvumela ukuthi ubale manje so ubeyadirwa this thing ke salimo kare ke mo trends a re ra o dumela ore o ka ngwala ke tswa mo trends a kere bjalo ke tlo tseya buka le pen ke tlo kgona go ngwala kere so ke bjalo ke ya ngwala so a re mo nna well yebo mntwanami like yebo mntwanami akere thina sibalozi akere amadlozi asemanzini akere sijabula ukuhlangana nawo mntwanami sijabulile ukuthi uzivumele ukuthi ube sihlobo sethu siyakwamukela angithi umntanami okay sorry because I was writing me reading what I was writing is very difficult because it's in Zulu sizokhombisa ukuthi sinjani usibone kakuhle angithi okay urubone botsa kare siyavuma umntwanami like lina kare yebo uwethu manje igama lakho utlogolo you know utlogolo siyalivuma igama le angithi siyalivuma igama lelihle umntwanami like that okay so that's what she said manje mina ngimunye wamadlosi asemanzini sizokukhombisa ukuthi sibukeka kanjani angithi this was just me bekimukwa fela kere uka phakathi kalwandle mntwanami akere sivumile ukuthi ungene okay like kahara lwandle badumetse gore ke tsena kere siyakujabulela yebo akere sizobuya mntwanami yebo lawa ma-beats are red and white angithi like lama-beats are red and white ama-beats wethu like yebo mntwanami like that okay because beke bala seZulu linna vela because beke ngwala ubala seZulu udubula nethi ke apalela mara beke leka mo but ke ntho engwe lekenna so badimo ba abalozi ke badimo ba mo metsing ba batlile mo nna ke ba mo metsing and ba re ke badimo ba o tswa kae mo lewatleng ba bolela seZulu akere So as one p information no hore nna mo nna ba tlo mpha dimpho tse di jwang eneng be ke di o le bontsha gore ke tlhakane le abalozi di-beats tse tse di red and white ke diapereng ke tja bona so ba tlo boya ba tlo ntlhalosetsa ntho engwe le nngwe so ba dumetse gore ke bolele lena ka bona so that is what I'm doing now so ke tsona jeo batho ba eso abalozi baka ke badimo ba metseng ke badimo ba tswang lewatleng akere ba šomiša tsona di-beats tse di red and white akere dipheta tse di red and white bjalo a se ke ba bone gore ke ba bjang mo o bona e be ke bolele le bona ka voice o fitlheng aka mo metseng ke kwile ringing tone be ke emetse gore ke tlo kwa dinonyana but a se ke di kwe dinonyana ke kwile ringing tone akere so ke tlo boya gape ke tlo e tlhalosa botse tabe ya balosi gona bjalo ke sa thabile gore ke tlhakane le bona balosi le ona ke ya kgona gore tlhasetsa gore ke tlhakane le bona abalosi gabotse.